Nā kuia te hīkoi nui I ngā tau nei meteha kāre kore I pērā e nā ngā kaupapa a tēnei kāwanatanga ki runga I a tātou te Māori. Ko tā rātou whakawaimeha I te tiriti, te reo, te aka whai ora me te maha o ngā kaupapa Māori, te iho matua o te hīkoi nui ki Waitangi I te rānei. I wainganui I a rātou mai te timatanga ki te mutunga o te hīkoi a Harata Brown, nā reira me whakawhiti atu tātou ki aia I nai anei. Harata, ko tāku I kite ai. I au e mātakitaki ana I te taenga o te hīkoi I te rānei, ko te mauritau, ko te wairua māhaki, ahakoa te riri ki te kāwanatanga. Ko I hoki rānei tāu I rongo ai I te rānei, I te wā e takatū ana te hīkoi ki runga nei ki te papa I waitohu ai te tiriti.
Tika tonu ai Marika Scotti e tika ana e rā kōrero. I rongo I te mauritau me te wairua o te kotahitanga e tuitui nei e rā I tērā o ngā tira o te hīkoi e karanga ana. Kia Toitū Te Tiriti, Toitū he whakaputahananga anō hoki. Ana, ko tērā wairua mauritau I kitea mai ngā tōpito katoa I himata ake ai tēnei o ngā hīkoi. Ne, ka timata ki te rerenga wairua I Wainganui I ngā whanaunga o ngā te kuri nā ka kite I ētahi atu. I puta mai i tērā moka o te tai tokerau a tai mai hoki ana ko ētahi mai iwi ke mai rohe ke. Hoi nō rā. Tika tonu te kōrero, he mauritau, he wairua mahaki, engari anō te karanga, kotahi ana te karanga I runga I te wairua whakakotahi.
Toitū Te Tiriti,
Toitū Te Tiriti, Toitū he whakaputanga.
Me te whakaputanga! Hīkoi!
Oh, rongona koe ne, haruru ana te whenua. Te kotahitanga o tātou katoa, te iwi, te Māori, he, te iwi taketake tērā. Ai, ko tātou tēnei, ne? Hara ko koe, ko tātou katoa, ko kotahitanga, ne?
He kaupapa here ki te whenua nei te rā I hainangia tuatahitia e te tiriti o Waitangi. Te wāhi hoki hainangi ai te whakaputanga o te rangatiratanga o New Tireni e rimatau I mua tonu I tēnā.
It doesn't matter to me about numbers and everything. It's about us accepting our responsibility to uphold the mana of our tūpuna. Always has, always will be. Ngā ake tonu atu.
Ake, ake, ake!
He tautohitoa hine whare harawira me tōna whānau mo tēnei mea te hīkoi, me te whawhai mō ngā mōtika a te Māori ki Waitangi.
Concerned with the white side? Totally. In relation to the Māori side? Beautiful. Beautiful. You couldn't get any more unity than what is happening in Māoridom today.
Āti matāna te kaupapa ki roto o ngā tikuri. He koanga ngākau mo tēnei o ngā paupau whenua o te muri whenua, tautohi to hoki mo tēnei mea te hīkoi.
O te toritori mātou e te tēmatanga, engari mutunga ko tino ki katoa. Homainga koha, te āroha, everything.
What do you make of the new incoming government? What do you make of it and why this hīkoi is so huge?
They're insignificant as long as we have our kotahitanga and our people want to strive for a better future for our tamariki and mokopuna. That's it.
He hīkoi I oho ake I te mō rikarika ki te pirau o te wā nā David Seymour. E wawata nui nei kia raweke I ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Harata Brown, te kariri.